Muvyukuri mu rugamba rwo kugwanya ubukene nta numwe akwiye gusigara inyuma.
Gentil wa colonne. Hey, on est bon, c'est clair.
Mama,
some more of my ever said to the compass, it's a shovel car. I tell you, see, I know my two.